Ko Jan Thomas, tōku ingoa. Nōku I tai mai I Aotearoa, ka whakamārama mai ōku hoa mō te ao Māori. I taku wiki I tuatahi, I akuo I te kupu Māori iwi, I tinu kuare ahau. I hehea ahau ki te aku mō Aotearoa, mō tau Pākehā, mō tau Māori hoki. I pīrangi ahau ki te kōrero I te reo Māori. I te mea I hiahia au ki te timata aku mihi ki te reo Māori. Kia au I taku timata ki te ako I te reo Māori. Ka tahi anō ka mārama ki tōna atāhua. Mā te ako me te kōrero I te reo Māori. Ka timata ahau ki te kite I te ao Māori, I te mātauranga Māori me te tikanga Māori hoki. I te whakaro au, he mea nui te ako I te reo Māori. He uaua ki ngā tangata te whai wāhi ki te ako I te reo taketake. E kore te nuinga e ngā tangata. E tino whai wāhi ki te ako, ki te ako mai. Nā reira, ka miharo, he tino pai kia au. Ki tēnei tau iwi hau, he hōnarei nui. Nō reira, ka timata ahau ki te ako I te reo Māori. Ka ako ana ahau, ka pai haere pēr. He iti te reo, i rā, mai rā anō ki tēnei rā. I kōrero tahi ahau mea aku hoa mahi, he mihi nunui tēnei ki a Honi Morris rātou, ko Tony Waho, ko Tama Kirikiri, ko Mehana Jury, ko Peter Savage, ko Te Rā Moriati Mā. I whakarongo ahau ki ngā kōpai ki roto I tōku waka. Ka mutu I mātakitaki ahau I te poaka whakata Māori. Ka pau te tau tuatahi. Ka whakaro ahau kia kaha tonu te ako. I te tau e 2018, I uru ahau I ngā ākumanga te reo Māori I te wānanga o Aotearoa. I tērā tau I uti e au te rōnākitanga ki te reo kairangi. Ā, he tino weru nui ki au. He mahi tino pukumahi taku, engari, he tino pai ki tōku hinengaro te āta ako. I tēnei tau, ka whai au I te tohu pai tahi, I te mātauranga Māori me te reo Māori. He nui ngā wā I whakaro au kia whakamutua te ako. Engari, o kia ururotia. A wangawanga ai ahau ki te kōrero I te reo Māori. Kaori ahau I te hiahia kia he tōku reo. Ko taku whāinga kia pai, kia tika, kia Māori taku. Kōrero. E aua hoki, mehemea ka tutuki rānei. He taua kei te haere. Kei te manawa nui tōnu ahau ki te aku haere. Koinei te reo atāhua. He rōreka hoki ngā tōhunga a kōrero ana. Ka tāraia te reo e ngā kupu whakarite me ngā whakatauki. I ētahi wā ka ua, engari ki te tukua mā te horupaki ka āwhina kia mārama. Kei te kuninga ki pūrehu roa ka wāwatahia kia whakatinanahia te tiriti o waitangi. Engari, kia au, ko te ako I te reo, he hurahi whai aro. Mā te marama ki te tirohanga Māori, me te mōhio ki te reo, ka āwhenataku mahi ki te whakahaere I te kuninga ki pūre huroa. Mā te mahitahi me ngā hoa tiriti, e kore e take ki te hē, e kore hoki e whakaiti I te mana o te tiriti. Piki o te mana o te tiriti. Kei te akiaki hou I te tātou ki te ako I te reo, kia kaha tātou. He maha ngā pukapuka, he maha ngā pakehere rokiroki, he maha hoki ngā rau eme ipurangi ki te āwhina I a tātou. Me timata ki te kōrero I ngā kupu Māori I roto I ngā kōrero Pākehā. Me kōrero tahi koe me ngā hua, kei te kuninga ki pūre huroa, te hōtaka toru mai. He ākumanga utu kore. Koe ānei hei āwhina I a koe ki te ako koe ki te tikanga me te reo hoki. Me whakaharatau koe I tētahi mihi, i rā, me aku tātou ki te mihi, ki te tangata, tētahi ki tētahi. Nā reira, mā te kōrero Māori, ka oho te Māori, he apopo ka ora a Aotearoa katoa, ā kāti, e ngā mana, e ngā reo, e hoa mā. Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.